you so much, Minister of Education. Nkoma Foundation Trust, thank you so much. National Arts Council of Zimbabwe, thank you, Siyabonga.
Ungabe uchannelza mlalelo umsakazo kaZulu umsakazo Ntepe-Manama Community Radio okuphathele uhlelo lanamhlanje nginokuphila ngkala inhlanganiso ye World Vision isebenzisana lezinye inhlanganiso zikahulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa bebethakazelela ilanga labatsha eselidlulile iBelated Day of the African Child ebikhona mhla ka 16 June leli langa belithakazelelwa ngetheme at eliminating harmful practices affecting children progress iBelated Day of the African Child, ibithakazelelwa labatsha ezikolo zeGwanda South kanye leGwanda North. Inhlanganiso leziveze ukuthakazelela abatsha kakhulu zabafundisa ukuthi bangazivikela njani ekuhlukunyezweni emakhaya. Mlaleli, kasizwe kabanzi izikhulumo ezilandelayo zilandisa lolu daba.
Kodwa lapho ngizabuya njengonathasha ovela kwabezempila kahle lokundleka kwabantwana. Sizothi lathi siya supporta ukuthi abantwana balelungelo to health, dang it. Children have the right to health, dang it. Ikwali bona silamahlelo amanengi akhangela abantwana sisukela abantwana bebancane sithi umntwana ulelungelo lokuba le health ikwali bona sibanika amajekiseni othi bevikeleke umkhuhlane ebulalayo engithi size sefika kubo form 4 khona le sihlaba amajekiseni awe COVID ikuthi abantwana balelungelo to ukuba le health angithi so angithi asingagcini abantwana ngkhaya sibayelapha ngendlela zethu esizicabangelayo sithi umntwana ulelungelo lokuya esibhedlela uma ingezwa kuhle sisuke lapho sinalabo abantwana esebathi banama-teenage pregnancies sike sakhuluma ngokuhanjiswa kwabantwana besesebancane angithi basuke babe lama-teenage pregnancies labo bona labo sithi balelungelo lokuthola ukuphepha esibhedlela angithi kababuye esibhedlela benjalo bethole usizo sithi futhi kulala abantwana abahlukunyezwa ngkhaya abazizwa behlukumezekile bantwana ungazizwa uhlukumezekile asithi udlwenguliwe kumbe ekhaya abakuphathi kahle ulelungelo lokubuya entolampilo kumbe eklinikhi eseduze lawe udinge i-unit ethiwa yi-child friendly unit lizwile bantwana child friendly unit angithi lapho ozahamba khona ubatshela ukuthi mina angiphathekanga kahle angithi bekunika i-counseling bekutshela ukuthi
mina mvela Nkoma Foundation i-organization edumileyo namhlanje sihamba le World Vision sihamba ngohlelo le sicommemorate ilanga le-African Child angithi ngasithi a child asikhulumi ngabantwana abakwanisa ukuhamba ngeenyawo zabo sikhuluma ngomntwana wonke okhona kulesi sigaba angithi bangaphi bakhona lapha libatshiye emakhaya libatshiyeleni yikubahlukumeza anti abona bafisi yini kuzogida bazwe ukuthi khona baphatheleni lolu hlelo ungamthiyi ngokuhamba nge-wheelchair angithi asitholeni abantwana asibatreateni ngendlela efananayo ule-disability kumbe kala abantwana bonke balama-rights afananayo akula ukuthi kuthe kule-right yomntwana ole-disability le-right yomntwana ongela-disability wonke umntwana ule-right efananayo nxa umntwana esiya esibhedlela bonke ngabahambe esibhedlela bayihlatshwa ama-injections wonke afuze umntwana awahlatshwa anti nxa usiwe esikolo ahambe laye esikolo angithi mashole abathiya futhi libakhiyele ezindlini angithi libashiyelani mfuna namhlanje uzifake ezicathulweni zalabo bantwana anti uzibuze ukuthi nxa kungaba nguwe ole-disability abantu bethiya bekuvalele endlini abanye abantwana besiya esikolo wena usale uhlezi endlini niyakhumbula ngesikhale sanese-covid laphana icala kuthiwa khona singanyakazi niyakhumbula ukuthi wawubuhlungu njani uhlale endlini uzibuze ukuthi nxa wena uhlale endlini impilo yakho yonke uvalelwa ngumzali wakulethayo kulo mhlaba kufila njani kubuhlungu anti so ngithemba ukuthi namhlanje ezwi-celebrate leli langa sizaguqula izenzo zethu angithi sifike lathi sibanikeze ama-rights abo lokho okufanele ukuthi bakuthole sibanikeze lakho
kugatshana abasakhulayo imidlalo amasiko nokuzilibazisa silenhlelo ezithiyeneyo esizenzayo ngabantwana uhlelo oluqakatheke kakhulu ngabantwana ngokuthiwa yiphalamende labatsha lapho esikhetha khona abameli babantwana ezikolo ezijiyeneyo okuthiwa ngo-junior MP sikhuluma kanje silaye u-junior MP we-Gwanda South constituency osebhungwe high school sibe naye u junior MP eGwanda Central osentepe high school sibe naye njalo u junior MP weGwanda North constituency osemzimuni high school lokho kutshengisa ukuthi uhulumende usabanakekela abantwana uyafisa ukuthi izikhalazo zabo ngoba kanti asiyeke sibenze phela nxa sikhathana ngalo kodwa sesibanike abantu abahlala nabo abafunda labo lasezikolweni ukuthi bathathe izikhalazo zabo phansi ezikolo bezisa phezulu okunye sikunanzelelayo futhi thina yikuthi silinikile imidlalo.
Umlisa weGwanda South uNumzana Makhurane uveze ukujabula okukhulu kakhulu ngemfundiso abayitholileyo esigabeni sayo.
Ngifuna ukuthi nilibonge ndawonye ngoba yini elibuye lapha ukuzosifundisa. Ije, ngithanda ukukubonga lawe. Sports and culture. Uma isport kuphela batshela ukuthi akunganjani uvane iculture bazawela egodini yokubukela khonoko